Afenyo-Markin wono ena eye efutu mrashibedwani okɔ mrashibedwam so ye dum dodo ano ba no dani abedi akyire wakyere eye appointment committee se ebra ene omaisa na hinoru akenofori ata eba mpenifo anim ne ebisa no nsemi wɔsere omo ade wadio kitomu bodua mu omunya ne kakran kakra emfa mo opinyinyi mu se penyinyi ne ho emfa no next kɔ so mo my garnanti ena wo babae na mambrɛ ne amane ede ama wɔm enya den anasa na form se obi enya coronavirus na ne ho atɔ no na wanya nsunsu so boni we chie ne dina kwa buruchi akohwe no ama na ba no ne nipadua no enhye densisi ne hoto sosade a obi a wonyareda etu we die wo sempeni fo pa se omo ebe yen kebe ye omo fa na fom se fom te sese bi opemfo nante e mfa ma panyi ne ka ye hu ne mani su kakra kakra ne yekoto bo no ne yetubo no ne yetubo ne yepushi pushi na pututu yu ne ho aya na akwako ye bebre besa pani he ni bepoto ne ho ne rebeko wa hwe kropa no akwako su etu we die wo sere papa papa se appointment committee e bra owura ke no fori ta ebe na maye ne boko ede amano wasan ede tudwa ebiem ekyere se opanyini no wo wopepa odo ne ntiasie se wo de sum gana esanse sasu ni ne banu eweni mu na busuafo nyina omo ye nkrofo bi omo di gana ni mu hwe ye magana course efri ni maami besini na nakanso omo nyina da so no na omo di gana ni mu sum gana na afei eduru ne so oba be sum gana wono so aye nfinhia na ye die ne koye no wabo adwuma pa magana fo hu se ampapa yi na bo adwuma enti wesi a wosan ba biem ne die na kyese mprenu so ni and Kenim Rida so we dienka. A ye yere da die and any babedin combo. It we dear mobe. Na mwaya boko edi amano na abwa amonu swenya brenya da jeni to boasye. A ye and someone watch and semu edia che gana for. It would mwenyan for Afenyo-Markin asre appointment committee ni say omunya ni boko and fama ome sana hinebra waba appointment committee upeni for any more.